Okay. Yo, this is Brain. Yeah, the PUB. Zakwe. The Red Tape Show.
Yeah. Alligatah MC, Pegas Poop. Ha, Zakwe. Sing ring and Olova. Check it. Ukaki no vikule gas, futhi kwazi uchithe gas, wayehlezi visitor phakathi ukuza phume soyino lwazi, plus ingqondo ihlala ithesha nesandla bekwesonyazi, wathola nengiyanga ekhondini ukuze kaphe kufakazi, wayelahle unembe zehlane, ukuze asebenze ngendlela, ngoba kukho kwangenzeka uma bencengele bazwele, makuhlukaniswa amabhara ahlanganisa ikaridu, makufokofiswa amakada wayengathuli wekhuluma, wawumbona nangezenzo, nangendlela aringa ngayo, nangamehlo nangerebo nangendawo wayithutha kuyona, ukhakhe wayishiba izeduzu kekhipha insango nangekhaya, mbona ekhincise kuduza zonke izitha ngale spark bazophakama ngendoda ukuze bamvume ofele noma engazenza ngibalo kodwa ithotale ifundele phatha ngazo zonke indlela mina ngiyazi ukufakaza ingakho ngithuka kuje phela lo lova ngiyamazi
ulova bama bahlukene kodwa namhlaba hlangene umzimba uhlukene nomhlaba kodwa umoya usasokele what ukuphila kamnandi ukuphila ngokuphatha ukuphila ngokuhaza kodwa zonke siphila kumhlaba noma ulova behlukene kodwa ilova iqini ulova noma ngabe izama injola noma ngabe iphila ubhok kodwa iyohlezi ikhonoda ngoba ilova iqini ulova noma izenzo zingezodwa kodwa ilova ihlezilo
nangu speech obephatha ngendlela ecabangela iningi hlezi ngibona eshawa isibili mehlezi umuntu obujalebile ephuza isikhola nemini engashibizi nominini mepheme eshuka inkankile umthole ehotshi ngokuhlonipha ngeke umthole lova esigele khona kuzothi uphapheme ezama isiphane ukuzaqeme ngoba ifambe ngekayimele noma igubo zinganele geza bebuhlabukeke mumvakashele kubhekele umthole sekuvusa umolele uspeech obona ngokuyithemba ulova ngeke umbona kuhlebe khanti ithweba ngokuyibheka philimpilo yamabhele iqinise ehlala livela amaklajiwe umbona thepha ngeke umbone kuncoma ubhede ufuna ivala ihlala ivela uspeech umthitho manamona othanda ukukubona ujabule ngumdidisi uhlala uyisola uzwa manembeza ukuguza ma usinda umbona ekuphumuza ngoba engafuna ufukuza ma uduka umbona ekhumbuzi lona isoshe egcwele umuzi
ulova bama bahlukene kodwa namhlaba ahlangene umzimba uhlukene nomhlaba kodwa umoya usasokele what ukuphila kamnandi ukuphila ngokuphatha ukuphila ngokuhaza kodwa zonke siphila kumhlaba noma ulova behlukene kodwa ilova iqini ulova noma ngabe izama injola noma ngabe iphila ubhonke kodwa iyohlezi ikhonoda ngoba ilova iqini ulova noma izenzo zingezodwa kodwa ilova
Kuvi socialize umjide engasoze ngamphika kuphi kuphi nominini medinga usizo ngiyamnika ngoba ngiyazi ukuthi indoda ongayithemba noma kunzima noma silwa sesigijima ngiba ngihuza ukube ngisize bheri phepha komatransa khipha amasendi kubajaze faka inyuke ebulesa uthwala kugcwala abatshwala ngenkwara khala abadala benyanya eholi ngakapheli inyanga ebhabhe enyakaza nogazi kabahlonishwa kula makhasi usikhuva bona ngokutebhisi bebona ulova mphemisi masubhede ubekubhekisa amakulahleke ngakutshekise ekhasa abazali bemnanya njengomjide oshaya isigisi kanti uyigoqile umakhasi kwabangazi ubedidisa phela kusho ukuthi wayengakufikisi noma bhula isikefu akusho ukuthi wangashibizi futhi engazwani neshishi kodwa konke akwenzile kwenze ngothayima kwehansi ingakho ngithi usikhuvu nje phela lo lova ngiyamazi
check it noma lova behlukene kodwa ilova iqini ulova noma ngabe izama injola noma ngabe iphila ubhonke kodwa iyohlezi ikhonoda ngoba ilova iqini ulova noma izenzo zingezodwa kodwa ilova ihlezilo ulova bama bahlukene kodwa namhlaba ahlangene umzimba uhlukene nomhlaba kodwa umoya usasokele what ukuphila kamnandi ukuphila ngokuphatha ukuphila ngokuhaza kodwa zonke siphila nomhlaba noma lova behlukene kodwa ilova iqini ulova noma ngabe izama injola noma ngabe iphila ubhonke kodwa iyohlezi ikhonoda ngoba ilova iqini ulova noma izenzo
Yeah, awakhona mfana Skova, uSpeech, uKhakho, Olova bama bahlukene. Ngiyabonga Alligatah to give me the platform ukuthi ngibeke le sidaba lwami mfazi. Zakwe sinanga representer straight up. Wise, uyazi mfana. Show lapho ngani. Yeah, ha. Alligatah MC Pegas Poop. Sindezela inkinoso sana. Let's take this further.